Kanti vele corona kari umbona njani umuntu one COVID-19?
Was she committing? Hey, nami buyingi. Hayi noma. Hey, ubona nje ubunye uqumbe ihlathe ungaqondi nje ukuthi wenjani.
Kuba ngathi unegugu mugani.
Kumbe sabathi nje ushaye nangezulu okunye kwakhona kube nomunye umsipho nje ugreen wokuqonda.
Like uba a panty connive detective kajol and a green sticks.
Uthini?
Eh?
Huh?